Yasanibona guys, nginiphathele i-vlog emnandi ngendlela eyisimanga. Sisuke nje la sijulwa ngisho umtsintsile ngendlela ekushisa ngayo eThekwini. Besibheke eConnubia kwesinye isitolo badayisa khona amabhuba, so bese uthenga ama-drinks amnandi. Ama-drinks akhona guys, amnandi ngale ndlela eyisimanga and awajwayelekile. Yeah, anizinto nje phakathi, ngeke ngilokhu ngichaza kakhulu into engayazi nami. I want you guys to try this out. It is really nice and imali yakho nje ngeke uze uyilahle. Emva kwalapho bese ngilibangise airports. Uyangazi nje angihlali nje endlini mina. Angihlali nje nakancane nje angihlali endlini. Bekushisa ngendlela eyisimanga guys, angifuni ukuniqambela amanga. Sachubeka sahamba, ayi cha nasendleleni nje i-sunset namhlanje ivele yangixaka ngoba bekungathi kuphephule. Angazi noma i-video izokhomba kahle yini but nje bekushisa ngalendlela eyisimanga. Ngafika ke phela airports bangishiya
ke. Subscribe.
Kwaba goodbye, goodbye osaid ngahamba. Lalelake namhlanje ayingishiya ngeflights bengi on time ngi early ngi on points ngithanda kanjani ngahlale airport kwasofisa isikhathi ukuthi ngigibele ngahlangana noAzande Madlala ngijabulile kakhulu bekade ngamgcina nkosi yami ngafika yela bengiyakhona umkhwenana wangilanda njengenjwayelo wenkosi yami princess treatment sishaye imoto sibheke endlini ngithathe iflight yasebusuku ngoba ngifike ngabo 10 sekumnyama sengizela nokuzela sengifuna nokulala. Ngafika ngendlini angihlala nawo 2 minutes nyampu gesi. Aw, South Africa kusiyami. Ngiyachazela nje ukuthi nje ay ay. Ayikho indaba yala. Akubanga nankinga yayo ngoba phela usheshe wabuye ngoba sine backup. Ay ngajabula ekhaya sibuye ugesi ngoba phela kade ngagcina kule ndlu, ngagcina. Hey, it's been a year nkosiyami ngingezi la. Yeah. Mangithi ngiyafika vele izinto zimoshekile endlini, ama flowers bonsukile eyona wazona yatshela kuye kwaba nemvula nje einkulu egoli inkosi yami mina ngakhohlwa ukuthi ngaphandle kuzomosheka ngise ngiyafika nje kumoshekile ngiyakutshela wena i-rooftop nje access yona ne-rooftop angazi ukuthi bizwa ngani le nto mina hayibo yonke into imoshekile ne-jacuzzi inkosi yami ingakaze ngangena kuyona yaba khona nje ngangayisebenzisa ngoba bengithi ngizobuya ngoba ku-December ngithi kuyafika imoshekile I'm sure sekuhlala namacoco because kade ngahamba. Sekuyathusa nje ngathi nje scary move angazi ngathi kuzophuma ikhanda lomuntu lapha. Ngithe ngisamile nje kwakhala ufuhlufuhlu manje sekuhlala nani ezinyoni nje yabothi ngiyathuswa nje. Ayi cha. Ngavele ngahamba ngaphela endaweni. Ngabe sengithukile phela. Well, the reason why I came to side ukuthi ngimenywe ulwa uNdlunkulu kwi-album launch yakhe ebisesentini. Yeah, nizobona ezivlog ichubeka. Okwamanje ngicela nibuke lezi imbali ezimoshekile. Inhlizami bebuhlungu kakhulu ngoba kade ngagcina la nkosi yami. Ayi. Sahamba shiyi iphuzo ke la. So asomanga nje masifika nengithesha mpompo wabanjani. Nefridge yakho ni bidabukisa umhlola ngiyatshela. Kho ngishisinkwa khoshu anyanisi. Ama drinks la bese wathengile guys nje bathi sila.
Ice cream. Sawushiyela? Ayi ma sawushiyela ngegudli. Uthenge nini?
One thing about my husband because I'm uyathanda ukuthi nginwe kamnandi ngimthole nje sengipha naye perfume ethi nje angifumfuthi amakhwapha anganuka buhlungu phambi kwabantu kusenjalo ke ngaphuma ngahamba ngaye sentsen emoli bengithi ngiyokwenza ikhanda ngibona nje ngathi angazi nginyoni yakuphi before siyekhandeni ngiqale esentsen eNike khona bengiyothenga iAir Force. Yeah. Bengifuna ukuthenga iAir Force guys because abantu banama Air Force and mina anginayo kose yami yabona ngifila ngase ngisele ngemuva so ngathi nje awuthi ngiyothenga futhi ngingathengi lejwayelekile.
Okay. You want to, you can just also substitute with
no
other stuff. You just want to stick to type
in. Yeah.
Do you guys have emojis here?
No.
No.
Emojis?
No.
Lele inkosi nakanjani? We, ngiyacela wena emabhozini. Hayi. Habe, nakho sengishiswa yicathulo bengasakhona ukuhamba emoli ngiyakutshela. Zibuhlungu umhlola. Angikhalanga kabili ngikhale kanye. Wathi umkhonyana sami sobheka ophaqa. Makithi ngiyafika nabo ophaqa. Ngavele ngangena emandleni ngaba ibhoza ngibe sengigqoka nje ngaleso sikhathi nje gaza ngimusha ngasikhathi leli guzo bengilifakile ukuthi bengisusaphi kushisa kanje ayengeke rest bese ngiyithola-ke la sengiyibona sasibukweni ukuthi hhayi cha nazi iy'cathu zingifanela ayizangifanela shem sungasho nje into eshoyo bengilowe ngiyibuka kancane ngisho ukuthi hhayi mani yeses yasazi isicathu esidalelwe wena ngizize sengikhuleke kakhulu guys ey'nyaweni bese ngishawa umoya ngakhona nami ukuhamba njengabantu abanomali kubuhlungu ushisa isicathulo hoyibo ngabe sengifake isikhwama emotweni-ke. We also went to another store because besifuna nabo abanye ophaqa for my husband. So masifika khona vele abanabo ophaqa baneyicathulo engajwayelekile and uyangazi ukuthi ngiyayithanda vele icathulo ehlukile. Asihlalanga kakhulu sebe sedlula-ke sihamba sobheka ophaqa mase sizafika khona laba. So sigcine singabathenganga cause akabathandanga. Ya, sasesibe sidlulela phambili. Oh wait. He did try something but kube ngathi it's a bit girly yabo nje phambili beyivezi obhuzo ngathi nje ophaqa bomuntu esifazane yabo so sabashiya-ke sadlulela phambili sangabathenga sabe sesidlulela phambili guys sifuna ophaqa asazi noma sobathola yini nami ngathi ukubheka around ngathola amacici namanecklace guys nje kuningi nje kuningi sabuka guys sabuka ophaqa sigcine sibatholile-ke abahle wabalinganisa and wabathanda nami ngabathanda so sabathatha amateksi awafaka phakathi kule libhokisi elisha ya sahamba nophaqa so bawuthi uvele beshiswa yicathulo sekusanjalo sesibona nayo itrunk ekuyona elethi World Cup ye-rugby la South Africa iyona-ke nje le kade iphethe i-trophy uvele nje kube yisimanga ngiyakutshela wena ayi cha lihle impela ibhokisi lakhona kodwa hayi imali yakhona hhayi ngehlise ibhoza yami ngehlise angikhoni angikhoni nje sathengayo lokho esikudingayo nami ngathatha amacici sahamba. Sadlulela phambili sekumele ngiyokwenza inwele. This was actually my biggest struggle because angazi umuntu ngala ungangenza ikhanda yabo. Ish. Bangwashaya igazi ekhanda ukuze ngizoba muhle. Umkhwenyana wangilethela izinto zokuphuza ngoba phela bese kushisa ngeke becishe ngashona. Bengithi ngithi ngenza ikhanda babe bengenza iy'nyawo bekushubile. Lalela isigaxa sendaba. Iy'cathulo zingilimaze uzobona ezivloko ichubeka lo. Bangenza-ke guys izinto zakhona ngavele ngaba unaidu nje kwaba kanye. Ngiyithande kakhulu indlela abangenze ngayo ekhanda. Sengiqedile ngayo yonke into ngahlangana no-Azande ehamba no-Levi so bengijabule kakhulu cause besiye endaweni eyi-1. Njengoba kutshela nje ukuthi besimenywe inkabi records ulwa uNdlunkulu ezolontsha i-albhamu yakhe entsha. Ya. Bengithenga amacici njalo la. Cha ngizizwe ngimuhle shem.
We Azad Madlali.
This is how I looked. Angishintshanga-ke leza icathulo ngisahleli nazo nje. Yeah. Sangena-ke guys, bekumnandi kukuhle ku-on point nabantu ababezile ba-right, ba-relevant. Ngiyakutshela wena nakudla nje bekuloke kuyidlulela. Ngathi nje ngifika ngangamosha nanesikhathi. Ngingayiphuzela i-champagne. Hawu, phuma kumina. Ngangena emandleni.
Take one for me. Thank you.
Ngabona nangu amu ave right ave relaxile ave ngayitsheli ayibo lo girl bekukuhle guys everything was on point yabona nje tuck shot ngalutho ayisebenzile intombazana ngiphethe ama faves wenu ngiphethe umalume noma guy ngiyakutshela wena bekushubile guys we had beautiful girls nje begcwele indlu nje nkosi yami ngiyajabula ukuba ingxenye yabantu ababemenyiwe emcimbini kalwa nkosi yami ngiyabonga kakhulu.
Asumbuze mina. It's advice. As you know, it is ngizela ngoba I'm a friend. I love
the music so much. Nje I'm getting nje aningibuke so uma mngami bakubone. Ngicela nishayele uAzandi ihlombe. Useze waveza nethanga elino glitter. Ngiyakutshela wena. Hayi bumuhle shemi. Hayi ngiyakuvuma.
Swat. A trust fund, an investment, an investment. Unayo. I can sense. The message is bad. And ungena, ungena ngesteep, awungeni kodwa ukuthi ungena uyagibela.
Kunezina ngama gifts. Siyakuthanda kakhulu. Kwasala egazi ekuseni sekumele ngihambe bekumele ngiye eDurban nakhona kunezinto ekumele ngiyilungise ngokushesha. Sidle kwi-event ngiyakutshela wena, bengisasuthethe ekuseni. Bese ngintshelile kodwa gazi ukuthi ngilimele icathulo zingilimazile. Ayi yabona nje futhi. Ukube ngokwempilongqondo zacathulo nkosi yami ngizengishaye ngempama maningibone. But-ke akusenandaba, ngiyabonga kakhulu, ngiyanithanda.